Buena la mkombo, buena la gangwa, ninga nila nga la kuma yuche la kala goswati. Tinga bita kwa kama sasemi.
Sinvusele begune. Asi bigalhambo begunene njoba besambile besiye ngalapha kumakhelwane abuke ngibafusela. Ngoba nanihlala nibomakhelwane niyavuselana noma kukhona tindzaba noma kude tindzaba nini lithole nje lithuba lekuvuselana besijabulile lamalanga lengcile sibonile mengameli wase South Africa Ramaphosa wafika la kithi awasivusela nje wathi hayi ngencika kangwane ndonivusela kude lonjani akwaba kuhle nami ngathi cha kungaba kuhle naye ngiyomvusela ngoba bese singasalitholi ithuba ngesigaba sekuthi kuke kwaba nabo COVID nalokwa lokubonakala ukuthi kwakwenta emava angasakhoni kuhambelana nekuvuselana kuze kuphele neminyaka ukuthi kube kuhle kakhulu ukuvuselana lesibe nako nekukhuluma kubukusana tona tindzaba te kusemave nje oba singemave lamabili sibomakhelwane sibukusana siku region kunabo sakho kunabo sadak kunabo African Union sibambisana kanjani kuze tinto letinye ndiphumelele ukube kuhle kakhulu kwabonala nje ukuthi siyawuvusetela ubuhlobo lobukhona emkhathisini wala mave lamabili kwabonakala nabo ukuthi nabo bangibikela be-South Africa nje oba kulomnyaka nabo banelukhetho labalungenelako nabo-ke sibafiselela okuhle ukuthi awonke umsebenzi welukhetho kuhambe kahle nathi besinalo eminyakeni lophelile lwabaluhle lwahamba ngekuthula nathi ke sifisa loko efene le republic kuthi awu eSouth Africa njengoba besiye khona nje beka uvusela kude lokungakanani lesingakubika ngaphandle kokuthi awu bekuyawuqinisa ubhlobo nembala buqinisekile kwaba kuhle kakhulu se kuyawuba ukuthi nembala lokukhuluma emave lamabili abe alithole lithuba nje basi kusatene ukuthi akathole lithuba kungagcini kuphela ekuvuselaneni ukuthi siyawuvuselana kubonakala ukuthi kuba baholi kepha ke ngisho na hulumende nabo hulumende kube nemathuba la kutawuhlala khona ngoba kwakunetinhlelo nje ukhanza ukuthi siyadibusisa emuva lokubonakala ukuthi kubambisana nekuhle kuba khona nekuqhumana kungawasitha la mave abohla tilandzelela letinhlelo ngoba letinhlelo tibuka ukuthi i-region njengoba kulamalanga vele sekukhulunywa nge-regional cooperation kude live lelingaphumelela ngaphandle kokubambisana kwalelinye kuyadzingeka ke sikukhuthatile ukuthi vele kuyadzingeka ukuthi kukhuthatwe lokuthi kuqhubeke lokuhlangana kubanjiswane kubukuswane la kunetindzaba khona kubukuswane kwekuthi kuletindzaba bekunetindzaba nje bekukhanza ukuthi kunema-regional infrastructural projects lesiwendako kubuke ukuthi kusetshintwa kanjani ukuthi-ke ngiloko lesikubikayo ukuthi luhambo lube luhle sihambe kahle kakhulu ngiloko lesikubikayo bekune.
Wena lo shoba lenkuzi kangwani ngani limnyama lesi sabeka wena Mswati lo ingoni yemgongo kangwani ngani lo wawuvusa kwethu kwa amagagula kadokolwa ku labate bahlala buhlala uhlalo. baye kwathiwa abakagamane bakamnisi nangunamantsholo umangele unowaphakathi laye lalala ngakhawula itati tati nguzamqulo njengokuhlungalinayo nabatalo itati liyawufuna kwaugitela ukubayini emalangeni juba lakuthathalekisa ingilandi esikolweni unelefa wena Mswati wase uba indlaluselwa wase uyayibamba impeniseli ngisho lagwazana ngayo mkhwasi egijima kubele abhohla ngeshakwethi lwandle kwatamatama livela Mswati timbi bataphuma kusakalakati ngoda aqela embuzini lapha emzimba tati bona iNgwenyama yehlane yehlula umbutho wena ngamkhombo welanga kangwani ngani ilanga laphuma etsheni lapha kankosikati tingabisathi ekhane esafeni tagijima tawutekela bonini emakhaya inani banele baphuma balihlolwa ngethi khalate emaguma makhosi etive engonyana lemunya lapho setibuya imbunga umvemvakithi waselusaseni awuhlali phaswe sabathi ntuli hlithule emhlophe ngokuhlula emanga emadvutha mawele usunduke kushekwe kuphephuka ematala wena-ke msawa hilikahilunelaka ekhane esafeni wena-ke Mswati ngekubusa ubuyelele wena ungabhuzalisemkhoneni lisetandleni kuthuma kwakho Mswati kunyakathise umhlaba wonkane ingani kwathi kwagoda esibahlandle kulakamlumbi ingani kwathi mashala agasa aphuma moyitela lomashikizela kangwane ingani ashiye umbutho wokuhlakula inani lelengwena lapha esitheni kulanqabane wayesowufane mhlambi emagwalagwala wena Mswati ingani usulwasulwa nendvosa esihlahleni kufa kwendvosa kuwumtamo wena lofuluza uthi kangwane emhlabeni nangengqingo njengenkomo izawusengwa wena sibhabaza kuyasa kangwane ingani umdumo onjengezulu emambala Mswati yababa mhlohlo babela izingomo zikagogo wakho ngoba uyazibona nangemkhonto kangwane ingani ziyandinda ngisho kuloluphondo lwengongoni kangwane esiqopholothi wena Mswati logabe abantu kangwane ingani bonjengamathanga wakhakaza ke Mswati omnyama kulabaluthuli kwaba njengekuvuma kwenqwala uyimbuku iNgwenyama udle emathole ezinyathi ayethe unophakathi khula mlisa khula nzanzane elive bakwesabe betiphikele betibhala